khona ubusa inhlonipho libe lemaswati likhuliswe ngemasiko ngimlo kulendlela angihambi ngetwangile bakithi basendvulo babhaqe kuphi labo kuti labathamseka labangababisi ikhanda iminyaka sehambile bothangabamsebabhukile emarafuneka kuphi lapho lama-outlatsamsekile
Bem-vindos ao VideoArt.